fɛrɛntɛna wɔri wulila kaba fɛrɛntɛna
ni champion wulile ye fɛrɛntɛna
Haidara ka solo wulila kaba
Zigiri solo wulila kaba
champion belebele wulila kaba
fɛrɛntɛna
wulila
ni funyana ka fu ye u kulo ka kɛmɛ u ma mɛn wɔri wulilen filɛ fɛrɛntɛna ne ɲɔgɔntigi muso bɛ bolo ne ɲɔgɔn tɛ njugu b'a bolo